sanibingelela babukeli bedlakadla media uSolisa wangobeselo siyabonga kakhulu kubabunyazi wezulu ukuthi ezezosibona ngapha singabafundi base UF sokuthi azosibona kulelizwe lethu since nje izinto zenze indlela yakhona so siyabonga nje kakhulu ukuthi ushemba azosibona okay and ningakhohlwa ukusubscribe manibukele ividiyo niphinde nilike niqhubeke njalo nisifollow siyabonga kakhulu.
Siyambingelela bathameli bedlakadla media igama lami uQhamabutho Mkhize, cela ulike, usubscribe, ufollowe and ucomment. Nginobani budubani igama uthandla lapha la khona lapha kwashela. Ngabe ukuthokozelile ukuba khona lapha?
Hayi, ngithokozelile kakhulu.
Ngabe khona ukuzile ke?
Akunezi. ngize nami ngathuliseka ukuthi hayi ngathi ngingena
kungene kule nkonzo. Kubalulekile-ke ukungenela le nkonzo ngoba singabantu kumele uye lapho uthanda khona, nawe bhuti uthandile-ke namnyanza.
Siyabona ngize ngathina ngisho uthengele
ngaseleyawafuthi. Siyabonga, siyabonga abantu bedlakadla media. Sicela ukuthi ni-subscribe, ni-follow and comment. Siyabonga.
Ubona bonke amaNazaretha nawonke umphakathi wasesifisa ukubulisa isimelo ngoba sekuphumile izwi lamazwi
ngithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedlakadla media namhlanje kusuku olukhulu abantwana balapha ekhaya base University of Free State eQwaqwa campus abathathe khona isinqumo sokuthi bacele uNkulunkulu njoba ekhona laphakathi kwalelize laseNtabazwe ukuthi afike azobabona ngaphakathi kwesikole. Sithi-ke namhlanje asibabongele futhi asibabongise ngoba lento abayenzile inakho ukubahlula abaningi, kodwa bona bathe bengabantwana kwavuka umntwana kubona bahamba bayokhulekelwa ezulwini, izulu lase lavuma ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantwana, kanti futhi abathanda nabantu abathandayo ukufunda ngoba siyakhumbula iy'nsuku zokuqala zoNkulunkulu unyazi lezulu ukuthi wakhuluma kakhulu ngokuthi amaNazaretha wafundisa iy'ngane zawo. So lezi ngane zamaNazaretha esiyibonayo namhlanje mayithanda uNkulunkulu ngalolu hlobo kuvuselela ithemba ukuthi kusasa isonto soba nalo, kuvuselela ithemba ukuthi uNkulunkulu kusasa usazohlonishwa. Ibandla lamaNazaretha angeke liphele futhi ibandla lamaNazaretha lizohlonishwa kakhulu kunayizona ngoba phakathi kwalezi ngane khona odokotela kuzona, khona onjiniyela kuzona, khona ama-artist kuzona, khona lonke uhlobo lomuntu ungalicabanga. Njengoba belana namhlanje beze phambi kaNkulunkulu bazoyicelela iy'busiso zokuthi baphase noma sebephasile sebeqedile bagqoka njengoba dathi sigqokile namhlanje bethole imisebenzi bekwazi ukwakha amakhaya, ibandla lisuthuke lishone phambili. So njengoba sila iQwaqwa kahle kahle yileya ntaba leya elaphaya emva kwami, leya ntaba leyana asiyazi ukuthi yaqanjwa ubani, yaqanjwa nini, kodwa lezi ngane ezisonta khona la ekhaya noma ezisabatha khona kuleli thempeli ngoba zathola inhlanhla zaba nethempeli khona ngaphakathi la ekhaya, igama layo kuthiwa isezonke izizwe, banomshumayeli wabo-ke futhi abanikezwa bona. Lezi ngane ziyawenza ulala nathi ngaphandle kokuthi zikujahwa abantu, ziyawenza uvuka nathi, ziyazenza iy'khumbuzo njalo ngesabatha uma ufika uyayifica ayihlangene. Bese lokho kuvuselela ithemba kuthina mhlawumbe sesaqede esikoleni nesesithe ukuthi dladladla kancane mhlawumbe ngasezingeni lempilo ukuthi awu ubona umntwana ethanda uNkulunkulu, kuvuselela ukuthi impela leli bandla kaNkulunkulu lisazohlonishwa, lize lihlonishwe ngisho at varsity level, lize lihlonishwe ngisho nabamhlophe. Abekho-ke abantu abazolenza ukuthi lihlonishwe ngaphandle kwabantu abafundile ngoba nabo abamhlophe isikhathi esiningi basi-attack-a ngemfundo, basi-attack-a ngepeni nephepha. Leya ntaba leyana njengoba ngifuna ukukhuluma ngayo nje kwenzeka iy'nto ey'nkulu kuzona noma kuyona, kunomnumzana wakhona ohlala khona. Abantu bakule ndawo-ke bayamazi, bake beye ngelilanga beyomlunguza bambone. Kunomfula khona laphana phezulu, abantu bale ndawo bake beye beyokukha khona amanzi, abanda ngendlela eyisimanga. Kwathi-ke ngelinye ilanga lezi ngane zalapha ekhaya seyibonile leyo yinto leyo ukuthi iyenzeka, nazo zesizathu ake zikhuphuke ziyephekwa leya ntaba. Uma yifika phekwa leya ntaba zisesendleleni, zibona zisesendleleni nje halfway through, zibona amatshe aqoshiwe kubhalwe khona ukuthi Shembe is the way. Bese yithuka lezi ngane ukuthi hawu Shembe is the way kanjani kuleya ntaba ngoba sikaze sitshelwe ngayo ngisho emlandweni wesonto. Zathi uma yiqhubeka yishona phezulu zathola futhi elinye itshe eliqoshiwe libhale ukuthi dumisani uJehova, amen. Zaqhubeka futhi lezi ngane zathi uma zithi seziyothi caba baphezulu zase zafica ithempeli elinamasango onke esonto. Njengoba abathempeli kaShembe niwazi ukuthi khona ithempeli noma khona isango ley'nhlasuthi ley'ntombi komama bese kuba amakhosazana ayemathathu njengoba kujwayelekile nasemathempelini esiqhamba kuwona. Athi uma besibethi bayasondela, hhayi lamatshela wacakiwe, base baxakeke ukuthi ubani osonta lapha yaphezulu, ugibela kanjani uma iyakhona, indlela yokuya phezulu usuke hambaphi. Sase sayenza i-research ukuthi kahle kahle kwake kwenzakalani kuleya ntaba. Sathola ngomshumayeli uMfuke, ngomunye wabashumayeli abakhona la
abashumayeli abadala. Sathi masimhlalisa phansi imbuzo sasemshumayeli yini oyaziyo ngale yaqwaqwa. Wasitshela umshumayeli ukuthi wazi ukuthi kule yantaba ngaphansi kwayo kwakukhona umuzi omlungu. Lo amlungu wayehlala ngaphansi kwale yantaba wayeganiwe enonkosikazi wakhe behlala bebabili. Esekhona ubabamkhulu ehamba eshumayela ehamba zonke izintaba ezigibela ezehla zonke izintaba. Kwase kwatholakala ukuthi hayi ubabamkhulu sakwafika kule yantaba. Mayifika kule yantaba kodwa wadlula khona kulomlungu lo. Mayedlula umuntu omnyama ke ngesikhathi esidala, isikhathi sayizolo. Umuntu omnyama ubebizwa ngekhafula noma ngekafera. And bekulula ukuthi umntwase noma kanjani, kalula nje. Nabo bamkhulu unkosikazi womlungu loyo wamcwasa wazomhlukumeza kodwa wasubhombela wathi ngoba ninabo abantwana ukuze nginikhombise ukuthi mina nguNkulunkulu futhi ngithunyiwe ngiqhamuke ezulwini ngizoninikeza abantwana futhi labantwana ngizoninikeza bona bazobababili kuzobabafana ababili. Kwahamba isikhathi lo unkosikazi wabathola labo bantwana ababili wabuya ubhombela ngoba ukushembe uNkulunkulu indlebe yakhe yinde uthi ekudele eGoli kodwa emuzi umuntu ethandaze eCape Town. Uthe seCape Town emuzi umuntu ethandaza esebuhleni noma ikuphi la sihamba khona ushembe indlebe yakhe yinde ngalendlela ukuthi uyasizwa ngisho ngathi kuthiwa sisekhosombeni uyakwazi ukusithola uyakwazi ukusizwa ingakho ekwazi ukusiphendula ngisho wathiwa uvalele endlini entabazi kodwa basiginqika nemoto ngale kweMpumalanga yena uyakwesesiza esesiza sikwazi ukuseyiveka kulezo zinto zenjalo. Kanti uNkulunkulu uzwile ukuthi lo nkosikazi omlungu kade ethethethisa le ndoda ethi yini engenziwa umuntu omnyama. Yini engenziwa umuntu omnyama? Mina kwalezo ngane lezo ngeke zibe khona amanga la zithese zikhona izingane. UBhombela waqhamuka edlula waseyibona lezi ngane zihamba nomnyeni wakhe. Umnyeni kwaNkosikazi belusile lapha phezulu. Useyasondela uBhombela lomlungu uyambona uthi hawu nangi lo muntu wanginikeza abantwana. Useyakuye uBhombela wayesekhathazeke emoyeni wakhe wathi hawu weblungu wesibanibane wena unkosikazi wakho ungithukile unkosikazi wakho udelela uNkulunkulu uNkulunkulu ukungithumile wathi ngizoyilanda lezi ngane kodwa ngoba wena ungithandile okungenani ngizomcela uNkulunkulu ukuthi ethathe yodwa ashiye yodwa wathi uBhombela ithathe yodwa wahamba nayo akwazi ukuthi washonaphi kuzobe namhlanje wasayathile esele wasala unkosikazi wakhonvinsa umlungu umkhwenyana wakhe wathi asambe sihambe ngoba manje lo muntu wakho nelikafera lakho lizobuya lizothatha kwayona lesele base bahamba bahamba bayaphesheya akwazi ukuthi bahamba nini bake babuya yini bakha kuphi akekho waziyo base kwasalakeke lapho ababehlala khona manje sesiyasola ukuthi mhlambe lo mlungu lo lezi hlabelela ihambe eqopha ngoba kwamanye amathi kubhali ukuthi wavuka nathi sokhanyiso kwamanye amathi kubhali ukuthi bongane uJehova maNazaretha ngobelungile so kwatholakala ukuthi mhlambe ngenze ukuthi kwabhala yena kodwa uyithempeli ke leli liphezulu kusonto abantu nanamhlanje kwaziwa kodwa into ekhona ewumlando waleliso okubi ngakhona ukuthi bathi mabekhuphuka sebephezulu kwakhona izilwane zakhona lapha phezulu abayathi mabeyibuka nazo zababuka nhlanhla leyo babefaka iNazaretha base bathandaza ukuthi uNkulunkulu eyiqhelise ngempela abantu mase bevula amehlo sebesondela uNkulunkulu wayeseyiqhelisile lezalwane kunzima ukuya khona kodwa izingane zamaNazaretha ziyaya abanye abantu abafika lapha phezulu ngabazi ukuthi aluyilutho oluyayo ngempela futhi akuyilutho oluyayo kodwa abafana bala ekhaya izingane la ekhaya namakhosazana zaya zakwenza lokho kukhona phela ngishitho bangofakazi. Siyabonga ke kubabukeli beDlakadla Media. Siyabacelela ukuthi ke iDlakadla Media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like. Ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert. While usabuka, ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke, yenze ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngeDlakadla Media aqhubeke kanjalo. Siyabonga kubo.
Asibingelele kukhulu ukujabula zonke. Egameni kose kwiDlakadla Media before ngiqhubeke ngicela abantu be like be subscribe oh cha njengoba nibona kunje la abantu abahle bosini sivakashela uNkulunkulu ukuthi sihlobene nabantu yasemzini njengoba nibona ukuthi ikhona yonke siyizingane ke zakwa Nazareth Church Swing Association okuyiNatchez sizosithobela kakhulu ukuthi uNkulunkulu ezonyathela lapha kwesiqu sakhe senyama siyazi ukuhlale khona nathi kodwa nje sizosithobela kakhulu sizingane zakwaNatchez okhuluma yonke umfana wakhosa uNkosingiphile o-public relations officer kwaNatchez. sasithokoze kakhulu futhi sizosibusekile okukhulu okuye kungisakho ukubona inqaba yabantu abangayifakeli kuthi kubekho bezenkulunkulu ngiye kuthiwa ngezonke zisizakukhona
Nkosi ezulu nomhlaba nyazi lezulu. Abantwana bakho laba Nkosi bamaNazaretha baqhamuka ke Nkosi iinkalo ngeenkalo. Iningi labo liqhamuka eKZN. Kodwa nje wabe lapha Jehova ingcwele bakhona nabaqhamuka koMpumalanga. Bakhona baqhamuka koSwazini. Bakhona baqhamuka koGoli. Bathe Nkosi namhlanje abakhonze ezulwini. Bacele Jehova ingcwele ukuthi uNkulunkulu aze abakhumbule. Bembona uJehova wabo abahlale bemkhonza Nkosi yesimakhosi. Banethempeli Nkosi ezulu nomhlaba. Lilapha yena ngasesangweni mangena igama lalo kwathi uyizonke izizwe. Labantwana Nkosi mangithuma ngunyaka odlule ukuthi ngizohlala la eQwaqwa. Bayakwenza babulala nathi. Lezi ngane Jehova ingcwele ziyaligcina isabatha. Inkonzo yasekuseni iyabakhona la ekhaya. Iyasemini futhi iyabakhona. Labantwana Nkosi noma kuyizifungo bayasigcina isifungo abasifungayo noNkulunkulu wabo. Base befisa ukuthi uNkulunkulu ebusheni babo bembone enyathela ngaphakathi kwalesi sikole. Hleze inhliziyo zabo yithokoze. Hleze ubuhlungu obusenhlizweni zabo neyingqinamba ababhekana nazo ngenxa yokufunda. Mhlawumbe uNkulunkulu eyiqaqa. Bagcine sebecela ke Nkosi ezulu nomhlaba ukuthi bephathe nanesipho. Isipho sabo Nkosi amakhosi kube yimbatha shemboya ingcwele. Bathi bayacela baba ukuthi lelimbatha uNkulunkulu bembone ngelinye ilanga mhlawumbe noma kiwe eKhenana Jehova. Bembone uNkulunkulu esuka ngalo emzini wasebuhleni ezoyongena ngale eKhenana. Bacela Nkosi amakhosi ukuthi bephathe esinye isipho baphethe ihawo okanye isihlangu. Basibhalile Nkosi amakhosi ngoba labantwana bangaphansi kwentabazwe. Basibhala lesihlangu bathi intabazwe 2025. Bathi Jehova ingcwele bayothokoza baba. Uma bengase bembone uNkulunkulu wabo abamkhonzayo abamthandayo unyazi lezulu. Bembone siphethe lesihlangu mhlambe sibavikele nabo eyintheni abanazo mhlambe zenyama nezomphefumulo. Ngiyacela Nkosi ezulu nomhlaba ukuthi uNkulunkulu mhlaba sivumele. Kukhona i-direction yesikole la i-management engicabanga ukuthi iyona eguqe phambi kaNkulunkulu mhlaba beyisithulile. Bengizocela baba ukuthi umfana wakamdlalosi inkosana le naye uyena ohlalo ophethe bona labantwana laba ukuthi Nkosi ezulu nomhlaba mhlambe elithole noma i-ministry. Nkosi amakhosi.
Nkosi ezulu nomhlaba ngcwele yezingcwele. Siyabonga Jehova omuhle wasebuhleni bamaNazaretha. Kuba Nkosi usikhumbulile namhlanje ngaphakathi kwalesi sikhungo Thixo ingcwele. Baba singabantwana sifisa uThixo ingcwele asixoshele konke ukuva okukhona phakathi kwesikole. Ngoba awupheli unyaka kungekho abafundi abangandlulanga emhlabeni. Naphakathi kwethu uThixo ingcwele singamaNazaretha akho Nkosi yamakhosi. Nabo bonke abafundi Thixo abaphakathi kwalesikole cela usikhumbule Jehova nomusa. Nkosi yamakhosi siqede esikuzele sihambe kahle singamakholo akho Nkosi ezu nomhlaba. Okukhulu ke baba Thixo ingcwele abafowethu nodade wethu engiwuhlala wabo Nkosi. Bacelile ukuba angakushiyi Nkosi ukuthi bayakuthanda Nkosi ezu nomhlaba. Uphelele wena ithemba lethu Nkosi yokuphila. Siyabonga Thixo ingcwele.
Nkosi ezulu nomhlaba ngiyaxolisa ezulwini Jehova. Bengicela ukuthula baba ukuthi sihamba nobuholi benathesa. Kukhona phakathi kwethu bacelile Nkosi ezulu nomhlaba nabo ukuthi uNkulunkulu mayisebabusisa abantwana abangahona ngaphakathi. Ezu Jehova nabo ebakhumbula. Phakathi kwabo ke Nkosi emakhosi kukhona labantwana esebaqede esikoleni shame. Okunamhlanje abasebenzi imisebenzi abayitholi kodwa uNkulunkulu wayesikhiphile isibusiso sokuthi abahambe beyofunda. Abazali babo ke basigcina leso sithembiso sokuthi bazowafundisa abantwana. Sebefundile ke baba kodwa imisebenzi Jehova ingcwele abayitholi. Abanye abaqashiwe baqashwa amatoho. Besibacelela uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha unyazi lezulu ukuthi aze abakhumbule abantwana ngoba imindeni yabo abanye ithembele kubo. Bathi uma bekhula base baba nethemba lokuthi bayodla kahle nabo ngelinye ilanga. Uma lezi ngane seyisebenza seyigraduatile. Abanye baba bamakhosazana impela, abanye bayizinsizwa, abakazoni nakancane. Siyacela ukuthi uNkulunkulu ukuyigcina kwabo, ebakomelise ngokuthi bewathole amaposta okuyimisebenzi epermanent eNkulunkulu wasephambili.
Mina ke ngine ngamaNazaretha ngifunda kulesikole nabanga wena amaNazareth. Yanibongela ukuthi nibe nabaphakathi njengalaba lapha ngibona.
Ngoba balivumelile, ngicela kubona. Ngicela ukuthi sinivakashele la. Ngoba balini lithi. Uyafisa-ke ukuthi nibandise umNazaretha nesikole nani. Nabo baphatheke kahle phela esikoleni ngani. Ngoba into abayizele la esikoleni ukufundisane na lezi nto nizoyifunda nenhlonipho. Inhlonipho kodwa umuntu uyifunda kuba uqala. Afike la yena inhlonipho. Nina-ke andiseningile into ndibigcwala isikole kungabi khona into izoba uhluphi esikoleni kangangoba kade bikhala njengoba nani nikala ukuthi ngiyakuhamba babafundi ngey'gulo ey'thize. Ngiyacela-ke uNkulunkulu ukuthi alivalele lo sango leli lwalezo y'gulo nokuhamba babafundi bethukele ukuzofunda bagcine sebeyihambile bengasayilithanga lento ababathikiwa abazali babo ukuthi bazoyilanda. Kuyena ukuthi abafundi-ke bafunde baphinde nebakhaya bephilile angafiki umuntu layo ngenyawo hambe siyaoni ngoba lokho akusona isibuso sokwazali bese ukukhipha imali uyise umfundi esikoleni usuke umakhele ikusasa lakhe. Manje uma esebuye siyafune nanga ikusasa lakhe umzali uphatheka kabuhlungu. Bese ngicela-ke kubafundi ukuthi khona le nto le ekuthiwa ingqondo njengotshwala ningavuma utshwala buse iy'nhliziyo zenu ney'ngqondo zenu. Nabangawona amaNazaretha utshwala kuphele ma uzofunda esikoleni akwazi ukufunda uphuza funda qala uqede uthole umsebenzi hhayi esikoleni uzofunda esikoleni kodwa ngicane nje esikoleni enento into yelayo ngoba abanye bedakiwe bese beshisa izakhiwo kanti ukushisa izakhiwo ngeke ushise isakhiwo ngoba ubone kungena igundane phakathi fana nofuna igundane ngoba ushise uzodistroya ma ushisa isakhiwo asezi uba khona ofana weqalwe phansi wakhiwa isakhiwo esisho endizofunda kuzona futhi ningayibhidlizeli into uhulumele lakhele yona. Zabani nawe uthi niyiphathe kahle lento yenu lale niyiphathe kahle ukubanikela izuze lokho enizokufuna la esikoleni. Ngiyakufisela ukuthi nonke naba angayitholi imisebenzi engathi uNkulunkulu angenza iqhinga avele amathuba emsebenzini nisebenze. Nangonyaka ozayo uma ngabe kwenzekile safika siyofika futhi la sizonivuselela lokhu esinitshela kona namhlanje ubani ukuthi ningangeni ey'ntweni dyaka ingqondo. Ungafunda kanjani udakiwe? Ungafunda kanjani udliwunga? Ngoba yonke le nto ayidungi ingqondo kodwa ibulala izwi ngiphambi kwethu nje sesithembele kungena ukuthi izwe ngeke lisabhidlika ngoba nikhona nina nifundile. Noma kwesikhashana lisekhona usizi kodwa ayikho into engafiki konke kuyaphela kuyofika ukunama kunina nathi nomhlaba uname ngani. Ngiyacela-ke bantwana bankulunkulu ukuthi lowo engikushoyo nikuthathe nikubeke ey'ngqondweni nasey'nhlizweni kuyonisiza kusasa. Nkosi nibusise.
Amen. ngibathele maphika abanzi magalela nzima kayibethi yabhakela ibethene nenkulu emoyeni sibanga uyadela ngomphoso wenkuzi ikhipha namakhizane eyakithi sukume yaqholosha enyasala ibhabhalele njengecela impinda mkhadli kakhethi nabosazwayo ugadlile tovatova amakhadi abanamagama nje kusasizowina napho sawuthi sangolozela abantu ngonyazi thabe engathandi ukuyifakaza ngoba ifakaze ezihlwele sihayise enkondla evuke izihlahla lotshani umkhathi wayinelela ngenkulu inhlokomo jikjhela imhlaba ngengcwele izwa zomzinyathi zayithokozela abasemulweni bahlala manzonzwana njengabe imukayo besabe izulu edume phezu kwamatabentulu labanye labachachapha abanenhlahla abaneshobolo bendlula icephu sebenyimbukele benjengomcithe enhlalo yofundo likhothi igqumkazi aqaleka cishe zabhokozeka imile njengamampunge bantu bangakasemesithoniseleni ngomafununu njengethi inhlaba